sio siri calamity hukuja hata kaa huitaki. Talking about Syria and some other parts of Turkey. With a magnitude of 7.8 earthquake ili cause destruction, they are calling for aid.
300 people walikuanga injured, hawana maskani wanalala inje. 8600 people walipatwa na kifo, Turkey 6000, Syria 3000 people.